Solula isanki mandla sakho wena wedwa wandithanda wandisondeza wandibonisa indlela enhle Bendingubani na ukubandithandwe kangaka Bendingubani Mm-hmm.